ufuna nje ungena ebhavini ngeze bese ngiyolala.
Ulala manje.
Ngizwa?
Uphilani magwazi uyamcambalala na. Ulalela ekhaya ubusuku bonke. Ucabanga ukuthi abasebenzi ke baze bangitshele.
Ubahlele sihlalweni ubusuku bonke baba. Akaza ngithinte. Not that I have to explain myself to you.
Uzomela uhlukaneke naye.
Abi. Uba wena uzongitshela ukuthi ngibone bani ngaboni bani.
Lo muntu usondeza kuwena siphe sihle ngoba ifuna ukufinyelela kumina nenkampani yami. Yonke lento ayenzayo imayila nangalokho.
Akukhulumi ngawe baba, asiyiphathi nje ezweni.
Kepha lo wachaza ukuthi ngirong. Awumazi lo muntu siphe sihle, awuzazi izinto asezenzile.
I do. Ngazi kahle kamhlophe ukuthi uyinhloboni kaPende. The kind of man that gets things done.
Mamusha leyo nangalo umthetho wakungelo yini wena?
Ngeme yini mina? Ufuna ukwazi ngampela amagayi? Ngikhathele. Ngikhathele baba ukuba yilo muntu. Wonke umuntu alindele ukuthi libe uyena umama oqotho, udokotela oqotho, unkosikazi oqotho. Ungibeke phi lokho? Locked up in a basement with a serial killer. I've had enough. Baba kwanele manje. I am fighting back.
Mntanami. Kwenzekeni kwena? Awusafani nakuqala. Winston ikhona into ayithathe kuwena.
Kunzima. Ikhona into ayithatha kumina. Ubuthi Philani is helping me get it back.
Umuntu uzobona. I can guarantee it.
What?